Ngashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza.
So usebenza kanzima.
Ngashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza.
So usebenza kanzima.
Shiwelelelelele. Shiwelelelele. Bazale kaya isasena usebenza
so usebenza kanzima
ashiya bazale kaya isasena usebenza
so usebenza kanzima
sizabalaza fighter sikankasa sisebenza Sizabalaza fighter sikankasa sisebenza
so sebenza kanzima
ashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
so sebenza kanzima
ashiya bazale babo ngisasemncane usebenza
so usebenza kanzima
shiwelelelelele shiwelele shiwelele
so usebenza kanzima
shiwelelelelele shiwelele shiwelele
so usebenza kanzima
ashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
so usebenza kanzima
ashiya bazale babo ngisasemncane usebenza
so usebenza kanzima
sizabalaza fighter sikankasa sisebenza
so usebenza kanzima
sizabalaza fighter sikankasa sisebenza
so usebenza kanzima
ashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
so usebenza kanzima
ashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
so usebenza kanzima
shiwelelelelele shiwelele shiwelele
so usebenza kanzima
shiwelelelelele shiwelele shiwelele
so usebenza kanzima.